TK, usehlala lapha emkhukhwini kaGogo Flow.
Ngimbone ngalamehlo athi ngisa le TV.
Le ibulet special. Inekamale leyandlaliswa
ke appointment letter yakho.
Abanginikeza imali mangabanikeza nje le.
Belo ngothenga iproperty, wenza investment.
Angiyuthole next la kimi yezo.
Mina ngikwazi ukusebenzela. Nayi nyuke yakho ngiphelele nje.
Isitha, the enemy. Tonight at 9:30 p.m. on E!